Kule polynomial landelayo khangela ufumane iterms kunye ne coefficient ne exponents ze term nganye. Terms zizinto nje ezidityanisiweyo kule polynomial. Ngoko ke iterms apha masibhale iterms apha. Iterm yokuqala apha ngu 3x to the power 2 okanye squared. Iterm yesibini idityaniswe ko negative 8x. Kodwa ungazibuza ukuba olu phawu olu aluthabathi na. Loo nto ke ungayithatha ngokubana idityaniswe ku negative 8x. Ngoko ke unegative 8x iterm yethu yesibini. Iterm yethu yesithathu ngu 7 ibizwa ngokuba yi-polynomial. Upoly uthetha ukuba ke ine-terms ezininzi okanye ungayijonga le nto ngokuba yi-monomial. Ngokuhloko ukuba lowa iterm enye yi-monomial, i-polynomial ene-term enye kuyo. Ngoko ke amake sijonge i-coefficient ye-term nganye. I-coefficient into iphindaphinda i-power ka-x okanye into iphindaphinda le ndawo eno-x kwi-term. Apha indawo eno-x ngu-x squared ephindaphinda ngo-3. Ngoko ke u-3 yi-coefficient. Kwi-term yesibini sino-negative 8x ophindaphindwe u-x. Kodwa i-coefficient apha ayingo-8 kuphela, ngu-negative 8. Negative 8 ophindaphinda u-x. I-coefficient yethu ke leyo. Apha kule ayikho kwa into ephindaphindwe u-x, sino-7 qha, kasino-7 kuphela. Kodwa singayijonga lokuba u-7 uphindaphindwe ngo-x to the power 0. Ngokuba kaloku siyazi ukuba u-x usinika u-1. So singathi nje singayibiza ngokubana u-7 i-coefficient ku-7x to the power 0. So singayijonga ngokuba njengokuba i-coefficient. So 7 i-coefficient nayo. Zinto zethu ezintathu zii-coefficients. Coefficients. So i-part yokugqibela bafuna siqaphele i-exponent ye-term nganye. I-exponent ye-term yokuqala ngu-power 2. Eyesibini negative 8x u-x ngu-x to i-power yokuqala, x to the power 1. Kwi-term yethu yokugqibela sithe u-7 uyafana noba ngu-7 x to the power 0. So u-0 wethu i-exponent kwi-term yethu yokugqibela. So ezi zilapha phezulu zii-exponents zethu. Then sigqibele.